Kaze mura kaza, kaze muri weza, muje tubakumbuye urama ego. Ingo mura bami wacu.
Ashitsi bahire kaze neza.
Ingo mura bami wacu.
Terima kasih. gang. Yeah, the one and only DJ Phil Bite.
Wagutse nabantu babagabo imisozi yabo akayaga nikiyaga imibande yose ingunga mahagara wabubonye rimwe agenda tamacumu uba yaramuvise Maguru amuta marira ubutore bibe na karoruhore ubutwari bibe yamayi kuna basi akamashima gizwa ubenge bibe
yoroni mu na nama yoroni mu yer mukenti zo musabira kumana imana rugira byose aso uwana nkabandi yo tsai
Town DJs.
Abandi banyoye, ariko jewe sinanyoye. Zana anyoye uri hehe, nari mu nzu kwa muramwanje. Zana wari kurakora iki, ariko ndanywa gasipoti. Zana sipoti yangahe, sipoti ya mirongo itanu. Zana arakadenderezo, zana. Anyoye oya mama oya zana anyoye uri hehe nari gusasira baraye zana umvuga ni munyumve ubanza kandi kwanyu zana bitinzi bifunsi zana zimana babashitsi zana
Kamu 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 kam
aka the Vibe Machine.
Ukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango.
Kobwa yabonye rakowe kare ati ndusurunga ndwe twarukanye.
Ukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango.
Menye umenyere mukobwa nibanga ntuzugira ugiye kwa mikara. Umuryango urasasagara.
Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango.
Baramubwiye ngo ronje bitoto.
Oya jewe sishaka iyo bamikara.
Bareka ntureke nejo bitoto.
Oya jewe sishaka iyo bamikara. Namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango.
Hawe n'Imana fasha kurema.
Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango.
Indero y'umwana iratangwa ikagora maze umubyeyi agashishikara.
Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango.
Umubyeyi burira karari joro ntabona buke yaje ku murimo. Akabyuka n'ikibondi mugongo ngo aje kuraba igitunga umuryango.
Thank you. Turabaramutsa,
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 Igaru yange ndanga higatubahike
Igaru yange ndanga
higurabere we mukoze nkunda abantu nkunda abantu nkunda abantu nkunda abantu oya mama ora ngo ngo nayibanga nango nacho imaze nkunda abantu
kwizi yose bayange bahuza umukirindo bayange bahuza umumuzaga bayange bahuza umutakura bayange bahuza ngo ngo nayibanga nango nacho imaze nkunda abantu nkunda abantu nkunda abantu abantu bayanga mahoro kuko nayo kwanga nabo nacho bimaze kutabaza
kuko menge bayage bahuza ukinama bayage bahuza umutakura bayage bahuza chimitoke bayage bahuza kuko nayo kwanga nabo nacho bimaze kutabaza
nkunda abantu nkunda abandi nkunda abantu bayanga mahoro kuko nayo kwanga nabo nacho bimaze kutabaza
Mutama wanje banzu fati titaro imisi yari nishi nitwa guheruka hano hati igihe wari waduha isango bashaka dusangiri tupane iyago imisore yawe akazi waduhaye twaragakoze twaragakoze urabizi nawe ntakubita tugoye twaragakoze twaragakoze erega mutama ya misore yawe yikundira kayoga gusa ubabwire byisa ari kugume wibuka bikundira kayoga gusa bahivyo bikundira bahivyo bikundira bahivyo bikundira bahivyo bikundira bahivyo bikundira bahivyo bikundira bikundira kayoga inkumi zifise amafyeri ngo kanatsinda ntizikunda abasomeri zidutako zituzunzira zunzira mugabo natwe nta guhindukira hindukira gabo jeyiwe ngo yamari kwiti Ishulo vengo za nuru kanywa Nitukwa yariki nzoga numuti Hageze kutamba tuatu mutanwa Erega mutama ya misore yawe Ikundira kayoga gusa Ubabwire vishari kugume wibuka Ikundira kayoga gusa Bahivyo bikundira, bahivyo bikundira, bahivyo bikundira Bahivyo bikundira, bahivyo bikundira, bahivyo bikundira Ariko rero basore nshuti zanje Muranywa mwigerera taruko naho ni danje Deja ho ugera tuzozindukira ku kivi Uko dukunda inzoga bariko dukunda nakazi Ariko rero basore nshuti zanje Muranywa mwigerera taruko naho ni danje Deja ho ugera tuzozindukira ku kivi Uko dukunda inzoga bariko dukunda nakazi Erega mutama ya misore yawe yikundira kayoga gusa Ubabwire byisa ari kugume wibuka bikundira kayoga gusa bahivyo bikundira bahivyo bikundira bahivyo bikundira bahibyo bikundira bahibyo bikundira bahibyo bikundira
Yuba kigihugu niyobora makungu vugana vugana iki yago ni kini
uta vugana ni soko ya mazine dawa muyage muzibukiri cyo imene shamori ni charity shena hoje kiza vugana 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 iki yago ni kini
beganda kubase
we'll be right back. ndeshe hewe ngo mugabo wawe wadanda titabi muko mwiso kimwaro bayo
DJ Phil Bike the Bujumbura number one party DJ
Kuvera ko katana
Africa.